11 60 mo hɔ no me te hɔ na me yɛ kɔ nti me dane kakra na me dane makyi na me hu sɛ gya no ɛhye ne dane ɛhye nti ɛhɔ na m'adwane aba ɔmo ɛhɔ ɔmo mfikyire na m'abɛka kyerɛ no sɛ ɔmo m'aboa yi ne sɛ ɔmo mfie na dane ɛhye nti ɛhɔ na maame no dwane pie yɛ na ne nua ketewa baako na yɛfrɛ no Junior no so dwane pie yɛ. Papa no so pie yɛ na ɔmo si ketewa no aka mu nti papa no kaa sɛ ɔbɛsan n'akyi akɔfa ketewa no aba nti papa no kɔɔeɛ no wanduru koraa ɔkɔ n'agya no ahwea agu no so ɛna papa no so tɔɔ fam aha nti papa no antumi ansa nkɔfa akwaraa na ɛhɔ na akwaraa no so aka mu wantumi ampie bio.
A minute after 12 midnight, second fire engine is to be drew among the common woman.